Thanda ukulibingelela lonke elibukeleyo lelilaleleyo ngegama lika Jesu Christu nxa siphakathi kwona lo umhlangano wamadokodo we camp meeting evirtual ka 2021 singaphansi kwendikimba yendaba ethi njengommeli ka Jesu ngiza kuhamba siyabe sikhangelane emathupha ngisho lesihloko esithi khuluma usenza singakaze singene ekubaleni ilizwi lenkosi kasithandazeni. Baba wethu osezulwini siyabonga kusinika leli thuba lokubana sifunde ilizwi lakho kubana lokho kumele sikwenze kumele sikugcwalise sisaphila ukuze uze uzosithatha usekhaya ngegama lakho siyakhuleka amen. Sizakusungula ke ngokubala indaba etholakala kuIsaiah ngu6 iverse ngelika 8 iBhayibheli ithi yona futhi ngezwe izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani ngubani oyakusiyela na ngase ngithi beka nangu mina ngithume mina bese sibala ke iverse elandelayo etholakala kuMateyu ngu12 iverse ngelika 30 ithi yona ongenami umelene nami ongabuthi nami uyahlakaza. Iverse yethu esithathu esiya kuyifunda siyithola kwabasefesu ngu5 iverse ngelika 16 nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Iverse yethu yokugcina esiya kuyifunda itholakala kuJakobe ngu2 iverse ngelika 12 ithi yona khulumani kanjalo nenze kanjalo njengokufanele abaya kwahlulelwa ngomthetho wenkululeko. Zihlobo ezithandekayo nxa sikhangele la amavesi esiqeda ukuwabala ayibeka kuhle indaba yokubana indaba yomuntu obizwe wasabela kuJesu ungumuntu okumele ahambe kalokho echila ukuthi uza kuhamba. Abantu nxa bephila emhlabeni kudinga ukubana baxhaswe izinto ezithile. Ekuhambeni kwethu nxa siza kuhamba silandela intando kaJesu kulezinto eziyisithupha esifuna ukuzithinta lamhlanje ezingasixhasa ukubana sikugcwalise lokho. Okokuqala okumele sikubambe ngenxa yamavesi la esiwafunde lapha yikuthi khona kumele wonke umuntu ame lapho okulo Jesu khona. Okwesibili kumele umuntu yenze okwenziwa nguJesu. Okwesithathu, kumele umuntu wonke azwisise ukubana nxa esenza lezi zinto kuyaphuthunywa isikhathi siphelile. Okwesine, kumele wonke umuntu azwisise ukubana izinsuku esesiphila kizo zimbi. Okwesihlanu, kumele sikhulume singathuli. Okwesithupha lokugcina, kumele senze singabukeli. Okokuqala, nxa ufunda uMateyu ngu-12 ivesi lika-30, uJesu ubeka sobala ukuthi ongenami umelane nami, ongabuthi lami uyahlakaza. Kumele sizwisise ukuthi lapho esikhona sonke isikhathi kakube indawo evunywa nguJesu. Lapho esikhona sonke isikhathi mathupha angibe lapho uJesu afuna khona. Ngokokuhlalisana labantu kangenze lokho kwenza kubana abantu bathandwe abakaJesu njengoba uJesu wabathanda. Okwesithathu, angivume ukubana umkhumbulo wami, ingqondo yami ibe njengekaKristu, ingqondo yayikuKristu ibe kimi. Okwesine, kulesi sigaba kangizwisisa ukubana kumele ngithande uNkulunkulu ngoba uJesu wayemthanda uNkulunkulu, laye uza kusithanda uNkulunkulu. Zihlobo ezithandekayo, nxa singakubambanga zenezingosi zozine ngaphansi kwalesi isihlokanyana esithi mana lapho ulo Jesu khona, siyabe sesihle salahleka indaba yokuba lo Jesu. Kumele sibe laye mathupha uJesu, simzwisise injongo yakhe, sibe lapha khona ukuze ngokuba laye sizwisise ukubana siza kuphumelela, ngoba lapha khona lati singaba khona sesiphumelele. Isigaba sesibili, kumele sizwisise ukubana ivesi le ikhuluma ukuthi ongabuthi lami uyahlakaza. Nxa usufikile kuJesu, ungafika uhlale ubukele uJesu ebutha. Ungafike uhlale uthi mina ngumuntu wenkosi, sengikhonzile, sengikhonza, sengibhaphathizwe, konke sokulungile. Ubususekela ukwenza umsebenzi wakhe. Kungumlando uthi yena nxa ungabuthi uyachitha, uyahlakaza. Ngamanye amazwi, kakuvumakali ukubana wena ube ngumuntu nje ophonga ukhona uthi uthi uyakhonza kodwa ungenzi lokho okwenziwa nguJesu. Kumele sibenze umlando wona lokubana kumele siba ngabantu abasebenzayo. UJesu yena wakutshengisa ngokusobala lokhu, ngoba mathupha abantu ababedinga uncedo, bedinga ukudla, wabanika ukudla. Ngoba yena uJesu ehlala labantu, wakuzwisisa ukubana kuhlala labantu kuqathekile ukuzwana labantu, waze watheswa ixwala lokuzwanana labantu abakhanya bezinkedama belahlekile, abantu abakhanya bengabaswelayo, abantu abakhanya beyizigangi, bazibamethesa lelo cala. Njalo futhi okwesithathu, kumele sizwisise ukubana uJesu wabe lapha ababedangele emkhumbulweni, abanye besanganiseka ngenxa yezinhlupho, wabe lapha wabakhuthaza. Okwesine, kumele sizwisise ukubana uJesu yena wabakhipha ngisho lamadimoni, umoya yabo yahlaliseka yamkhonza uNkulunkulu ikhululekile. Khona lokhu yikho uJesu ayekwenza, khona lokhu kungumlando, yikho kumele sikhulume sisenza, ngoba lapho uJesu akhona wayekhuluma esenza. Singaze sajamelana laye, singaze saphikisana laye ngokuba lapha khona, sibe laye ndawonye sonke isikhathi, sime lapha khona, sisuke ekukhulumeni kuphela kodwa sikhulume siphinde senze. Ngenxa yokubana wonke umuntu ovuma ukubana ungumlandeli kaJesu, ungumeli kaJesu, kumele lokhu akugcwalise. Izihlobo ezithandekayo, funa ukukhangela isigaba sethu sesithathu. Nxa ufunda ivesi esiqedwe ibala, ithi nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Nxa sikhangele ukuthi kuphuthuma kanjani, ukuthi nxa sokuthengisiswa isikhathi, kutsho ukuthi isikhathi sesiligugu kubana sisigcine kuhle, sisilondoloze, sisibambe kahle, sibe isikhathi esiza kusetshenziswa, sibe lohlonzi imphumela yakhona. Kuqakathekile ukubana ukuthengisisa isikhathi singabi ngabantu abachitha isikhathi, ngoba kuyaphuthuma indaba yokusindiswa kwabantu. Sihlobo esithandekayo, funa sikuzwisise ukubana lapha sokudingakala ukubana nxa sokunje sizwisise ukubana ukuzilingana kakusizi, ngoba abantu bayabhubha bebhubhela esonweni. Ithuba yikuphila, ukuphila lithuba. Impilo iqakathekile eyabantu, isikhathi siqakathekile njengoba impilo zabantu ziqakathekile. Akumelanga kuchithwe isikhathi
Bunga putunywa, abantu bafele esonweni. Akumelanga thina njengabantu abathenda sihamba lo Jesu, sizamela u Jesu, sigcwalisa sithuma khona sithi lapho acho khona siyabuya. Siphinde sifike sihlale singasagcwalisi. Akunani lapho ohlala khona, akunani lapho enhlala khona, kumele ngime, ngibe kwazi ukuthi indaba nkulu yimphefumulo okumele isindiswe. Ngiphuthume, ngisize, ngincede imphefumulo. Sihlobo esithandekayo, kudingeka abakhuluma besenza bephuthuma ngoba isikhathi siphelile. Uthi yena esiyaphambili ngokuba izinsuku zimbi. Asikhangela lesisigaba sesine sihlobo esithandekayo. Izinsuku zimbi. Lamhlanje akulamuntu ongakulandula lokho. Nxa sesiphete sazingelizelwa, sagancama phakathi kwecorona elemikhakha yakho nebaliswayo. Akumelanga siphelelwe lithemba sihlobo esithandekayo. Kusafanele lamanje sime sigijime njengabantu ozokubana nxa sokukubi kuyaphuthunywa kakudlalwa. Njalo inhloso yethu, njalo ukukhangela kwethu, njalo ukujolozela kwethu kube kuKristu lokusizeni lokusindiseni abantu bakaJesu njengoba uJesu wayegijima esenza ehlenga isikhathi. Njengoba uJesu wayesebenza imisebenzi eminingi ngafunda ngaye wayiqe nge 3.5 years wakugcwalisa lonke uthumo. Sihlobo esithandekayo, namhlanje uqatha wasiwuzise lokho ukubana nxa sisenza lokho akumelanga siphonge senze izinto obuchapha. Kusadingeka ukubana uhlonzi lokusebenza kwakhona lube ngolezinga lokuqakatheka kwemphefumulo. Sihlobo esithandekayo, ngoba abantwini yibo abaqakathekileyo kuJesu. Abantu abaqakathekileyo kuJesu kumele sikhulume sisenza njengomeli kaJesu. Sitsho bana ngiza kuhamba noma izinsuku zimbi. Sikhulume sisenza. Nxa singenze njalo sihlobo esithandekayo, umlimu uza kusisindisa. Nxa singenze njalo sihlobo esithandekayo, uNkulunkulu uza kusincedisa. Khangela indaba imnandi leyi. Nxa usufika kusigaba sesihlanu, ithi yona kuJakobe ngu2:12, khulumani kanjalo, nenze kanjalo njengokufanele abaya kwahlulelwa ngomthetho wenkululeko. Sihlobo esithandekayo, abantu bakhona esikhathini ababa lezibindi zokuhlala bathule izinto bezazi, bathule sengathi kabazi. Lapha siya tshengiswa ukubana ukukhuluma kuqakathekile. Ngani kuqakathekile? Ngoba uba ukukhuluma ungakhuluma kuyanika ulwazi kongelalwazi. Yikho kumele sikhulume singathuli. Ulwazi esilalo silwabela abanye. Umusa kaJesu Kristu asinike wona, asinikiweyo nguNkulunkulu, kumele sizwisise ukubana kawesuli umlandu wokubana silandele izilayezo lalokhu okumele sikugcwalise. Kuqakathekile ukuba sikuzwisise. Ekuphileni kwethu, ekusebenzeni kwethu, ekuhambeni kwethu, sikhulume ilizwi lakhe. Lapho sihlezi esihlala khona, lapho sisebenza esisebenza khona, lapho sigadile amabhasi, sigadile noma ngaphi izitimela zokuhambisa, sikhulume labantu umphefumulo phansi kwakho engakaze abulawe yikorona, akhuluma laye umtshele ngoJesu nangosindiso. Bahlobo esithandekayo, akulanye into esingayenza lesiyiphilelayo ngaphandle kokubana sisakaze udaba lweqiniso abantu balwazi, ikakhulu udaba olengilosi ezintathu. Siyakhuleka bathandekayo ukubana ekuphileni kwethu sigcwalise lolo thumo, ngoba uJesu sinikile ukubana silwenze lolo thumo. Akekho zakukhuluma nxa ungathula. Akekho zakukhuluma nxa ngingathula. Khuluma lapho khona, ngikhulume lapho engikhona, ukuze ekucineni insindiso itholwe ngabantu bakaNkulunkulu. Ukukhuluma kalula sihlobo esithandekayo, ngoba uyachasisa ukukholwa kwakho, uyachasisa okuzwisisayo ngendaba yokukholwa, uyachasisa ngothando, ukhuluma iqiniso abantu balamukele bakhethe uJesu. Yikho sithi namhlanje khuluma usenza, ngoba nxa ungasenzanga kuzahlupha. Singena kusigaba sesithupha. Kangelani sihlobo esithandekayo, sithi yenza ungabukeli. Wonke umuntu lapha khona nxa engenza okungumlandu wakhe angabukeli abanye besenza abe babaza, indaba yokusindiswa kwabantu ngayi siyahlanganiswa kudala ngoba abanengi silakho kubana sibe ngababukeli sengathi ngabantu abase emdlalweni webhola abanengi silakho kubana sikhohle ukuthi sathi ngilapha Nkosi ngithume ngiza kuhamba mina sesikhohlwa lokho kasikhumbulani ubana kulokwenza ngoba ungafunda kuMateyu ngale siyatshela ubana mhla wokahlulela sizabuzwa ubana wangibona ngilambile wangibona ngisejele wangibona ngiswele lokhu lalokhu kawungenzelanga lokhu abantu asibe siba ngabalahliweyo abangakugcwalisanga kodwa abaza kusindiswa babe bekugcwalisile benzile izinto bengazange bafise kuphela bengazange bakhuleke kuphela kudingeka ubana sibe ngabenzayo bathandikayo indaba le isinika umlando omkhulu ukubana izinga lokusebenza kwethu sokumele sizwise ukubana ukulalela kuyiso isisekelo sokwenza ukulalela kuyisisekelo sokwenza asingeke sithi siyamkhola uJesu singenzi lokho akukhulumileyo ukulalela kwakhona kugcwaliseke kwenzini khangela mhlobo wami othandekayo ngifuna ukuthi ngiqaphelise lokhu ukuthi khona ukugcwalisa umlando wethu kuyikho kanye uKristu akumeleleyo kuyikho kanye uKristu afuna ukukwenza ukuze abantu bathole usizo xa ungananzeleli into yokusebenza iyaphica abantu izikhathi eziningi into yokwenza iyaphica abantu izikhathi eziningi abanye bayenzela ukubonwa abanye bayenzelwa amagama amahle kumele sizwe sibona into leyi ingekaJesu ngiyowenzayo yikho sibona wayesenza imisebenzi emihle ekugcineni sizakwahlulelwa ngabantu njengokubana sasisenza ekuphileni kwethu kuqakathe ubana sizwe sibona nxa sisenza zonke lezi zinto silamandla kamoya oyingcwele onguye osithungamelayo haleluya ukuze sikhulume siphinde senze yikho kuzadala umahluko wevangeli bathandekayo kungani sitsho njalo lamhlanje ekusenzihlobo ezithandekayo kuyikuthi khona ekusebenzeni kwethu kumele sizibana uJesu wayeyikhuluma insindiso waphinde wayenza wayigcwalisa ekuphileni kwethu kumele sikhulume sisenza njengomeli kaJesu kumele ngikhulume ngiphinde ngenze njengaye sihlobo ezithandekayo sisakhula sisasengabafana kulezinto ezimbalwa esasizenza engizikhumbula ezingithathekisayo okokuqala sasinxa sihamba ezindleleni ungabona unwabu sizame ukuluncedisa nxa lokho lusikiza lusikiza ukuchapha umgwaqo lusikiza sidinga uswazi lwenkama amasalo olude silukatse luchaphe emasinyane wawulubona solunabalo soluchwaphuluka luchwaphuluka luhle luqume emasinyane umgwaqo lube ngoluphephileyo akusela bhasikili lenqola ezalugxoba lamhlanje singaba lohlupho sibe lezinhlupho ezithiyeneyo size sibe layo yona ikorona egubuqele umhlaba wonke zwisisani lokhu zihlobo ezithandekayo ngegama likaJesu ubana kungaba ngezinye indlela ezifanana lathi esasincedisa unwabu ngoswazi lwenkamasana ubana lungafi kungaba ngenye indlela ezenza ukuthi abantu ade beyizikoqodo bengafuna ukuzwa ivangeli baqalise ukuba le ndlebe lokulalela ubana umhlaba ususiye emaphethelweni okunye okwesibili esasikwenza sasijayele ukuthi sinanzelela ukuthi xa uhamba ekuseni kule uyabona kule mzila yabofudu bequme umgwaqo ufudu lwalufu luphangisa ukuyaquma umgwaqo emathathakusa lapho isingizi zikhala ngoba lingaphuza isingizi ziyabe zihamba emgwaqweni zingaluthola ziyaludla kutsho ukuthi ngezinye indlela sokumele sihlenge isikhathi singezi njengofudu sikhawuleze sigijime ufudu lona ngokudala luyaphuza ukwenza kodwa ngenxa yensingizi eziyabe zikhona emangweni lusiyadinga intakomvu luzahamba kusasele ukuze lungadotshwa ngenxa yenhlupho ezikhona emhlabeni kuzamele ukuze siyefika eKhenani sincediswe zinhlupho zene ezibathandekayo bana sikrose uhlupho lomhlaba siyofika entahubomvini njengezofudu siyokuphepha sibe ngabantu abaza kuhlala singazange sidliwe ngusathane lobubi bakhe okwesithathu okunithathekiswa esasijayele ukukwenza sisakhula yilokhu sasithi sina ungabona inyosi egangeni singananzela ukubana lezi nyosi ngezincinyane ezegonde ezilumayo ezilolaka inyosi lezi sasihle siphange singabona ukuthi sibanenge enkomeni eselusileyo umhlalo oko zingake zisenele ozibonileyo ahle atsho athi lezi madoda zidliwa zitshisa kutshoni kutsho ukuthi kakubaswa mlilo ziyathathwa zinjalo zidlele ebhalwini lapho siyasiyabe sisenzela ukubana sibe ngabantu abahlungulanayo amagwala kaso zasondele ahlamele buqamama laphana bucwadlana abalesibindi bayasondela bengaphungizi inyosi impukane zenyosi asoza zikulume inyosi nxa ungaziphunganga ziluma abaziphungayo nxa sesifika sesithaphuza inhlanga ezimhlophe ezinhle eziloluju uhambe usuthwele inkalakatha yewate elihle eligcwele ulujolo umhlophe nke olutsha olucazimulayo uzizwe la ulezi usibona ubana isibindi sakho sesikuncedile ngoba umele into encedayo uhambe usule nyosi kodwa amagwala ayesale ngale buqamama ayengahambi lolutho ngoba babesesaba ngithini namhla sihlobo ezithandekayo kungaba yikubana umhlaba ususihlungula ngezihlupho zinalezi kungaba yikubana njengoba sasihlungulana abafana ngokuthi zidliwa zitshisa umhlaba usuhlungula usufuna abantu abalezibindi abantu abazakuma bengelandaba kubana kuzima njani babe lokusebenzisa isibindi lengqondo lokwethemba ubana nxa bengazange baphambanisa into behamba intando kaJesu baza kuphumelela baye ekhaya eKenani bayokudla uluju hayo lezenyosi zegonde zethu esasizidlela lejiki kodwa bayokuhlala lo Jesu ingunaphakade yonke sihlobo ezithandekayo kudingeka ukubana abantu bazwise ukubana nxa siphila emhlabeni kunengi okungasoza kuvumelane lathi kunengi okuzaxabana lathi akula sikhathi lapho abantu abazathola inkululeko egcweleyo ngaphandle ukubana sibe sindiswe nguNkulunkulu khangelani izihlobo ezithandekayo namhlanje ekuseni sithini sithi thina emuntwini wonke ophila ngaphansi kwelanga emuntwini wonke ongumKristu kangizwisise ukubana kumele sikhulume sisenza ngoba ngaphandle kwalokho usindiso kalisozele ube khona phakathi kwabantu luza kufiphala abanengi bangatholi amathuba kuze kuthi lathe singakhulumanga igazi lalabo bantu libizwe phezu kwethu yikho sisithi thina lamhlanje ngezigaba ezijiyeneyo okokuqala kasizwisiseni ukubana njengomuntu omela uJesu ngiza kukhuluma ngisenza ngikhuluma ngisenzani ngikhuluma ngisenza ngoba ngigcwalisa uthumo lukaJesu ngikwenza njani lokho ngokokuqala kumele ngime lapho kulo Jesu khona haleluya ngokwesibili kumele ngenze lokho okwenziwa nguJesu uqobo lwakhe ngokwesithathu kumele ngibone ukubana ziyaphuthuma izinsuku kunzima isikhathi kasiseko ngenze ngiphuthuma ngihlenge isikhathi ngoba izinsuku zimbi okwesine kumele ngibone ukubana izinsuku emphila kizo zimbi ngingadedesi ngibalisa amabala kaNkwane engaqedi ngisebenze emumeni onzima onjalo ukuze abantwana bakaNkulunkulu basindiswe lami kanye ngisindiswe okwesihlanu kumele ngikhulume ngingathuli ukuthula kuyaba licala ebantwini abanikwa amathuba bangawasebenzisi ukuthula kuzaba ngumlando ozenza abantu balahlwe bangasindiswa bona de beleqiniswa abayekela ukulixoxa balitshela abantu okwesithupha lokugcina sithina yenza ungabukeli banenge abantu abathanda ukubukela lalamhla lokho abantu sebegcwele abathanda ukubukela lalapho ungadinga ukubukelwa asifundeni ubana izinto ziyenziwa kazibukelwa kuphela namhlanje sihlobo ezithandekayo ngithanda ukubana sikhulume sisithi thina le indaba yeza silamulela njengabalandeli bakaJesu njengabantu abamileyo bemela uJesu kumele sikugcwalisa njengoba uJesu wagcwalisa ngaphandle kwalokho sihlobo ezithandekayo akakho loza kuphepha nxa singenzanga intando kamlimo siyakudinga lokho ukubana njengabakhonzi bakaNkulunkulu sizwisise ukuthi umlando lo uphezu kwamahlombe ethu ngithanda ukubana ngalelithuba sihlobo ezithandekayo ngifike esigabeni sokubana ngilethe unxuso lapho ukhangele ubukele le itshumayelo lapho ulalele le itshumayelo kukhona okumele ukwenze nxa ulilunga lebandla nxa ungumKristu okhonzayo guquka ngiguquke ngiguqukele ekusebenzeleni uJesu guquka ngiguquke ngigcwalise uthumo lukaJesu guquka ngiguquke ngigcwalise manya konke okukhangelele ezulu ngingeza njalo sengizaba lakho ukuphepha ekugcineni nxa ungakaze umkhethe uJesu ngithanda ukwenxusela kuJesu onjalo owakhuluma esenza izinto kakhulumanga kuphela ngomlomo kodwa wazigcwalisa ngokwenza ngithi nxa ukhona onjalo ubukelele intshumayelo ulalelele intshumayelo phendukela kuJesu mhlobo othandekayo ngoba izinsuku zimbi hlenga isikhathi kawukwazi ukuthi corona ibuya nini kuwe hlenga isikhathi awukwazi ukuthi ukufa kubuya nini kuwe hlenga isikhathi ngoba izinsuku zimbi hlenga isikhathi ngoba usindiso solumaci hlenga isikhathi ngoba ekugcineni kumele uhlanganele ekugcwaliseni uthumo lika Jesu ngoba uchilo uJesu wathi bonke abakwenza intando yami bangabami uchilo uJesu wathi bonke abakugcwalisa umlando wami baza kuba ngabaza intando kaBaba njalo ngizakubamela lami lapho engikhona ekhuluma kunje uyasincengela ngoba esifela siphambanweni esithanda siyadinga ukusondela lo Jesu njalo zihlobo ezithandikayo angikwazi ubana kuwe ukuthini nxa ubukelele intshumayelo angikwazi ubana kuwe ukuthini nxa ulalelele intshumayelo engucelayo ngegama lika Jesu yikuba nalapho khona zama ngamandla akho wonke ukugcwalisa intando kaMlimo ngoba ungayekela kuyigcwalisa uphike ngokwenza imiga yezwa ngabantu ekuqineni uza kulahleka ungaphika ngabantu mela iqiniso gcwalisa iqiniso ngoba uJesu waligcwalisa ekuqineni isihlobo esithandekayo uJesu uza kusindisa angikwazi lapho khona ukubana kuthini kuweleli lizwe ekuseni ubana nxa kukhuluma sikhuluma kanje umoya ongcwele ukhuluma usithini lawe zincede uzisize wenze kuhle ukhethe uJesu mhlawumbe othandekayo ungazathi ngeva wawuzwa ilizileli uphinde ube ngolahlekayo thanda ukuncenga igama lika Jesu thanda ukuncenga igama lika Jesu ubana lapho khona zenzele umusa umhlaba wobuhlungu izinsuku zimbi kuyafiwa kulanto enhle ezakalayo wena awusozuthi udubeke emhlabeni ngale indlela odubeka ngayo ngokuzwisisa kwakho lokuzazi kwakho uphinde futhi uyokulahlwa egekhena uswele ukuyahlala ekhaya ezulwini awusozuthi usudubeke kanje ufe kabili njengomkhoba okwathiwa amaNdebele siyakucela lamhlanje ngegama lika Jesu lapho khona ubana zincengele kuJesu uyakwazi okusenhliziyweni lokuhluphayo uza kulalela uJesu akuzwe akuphendule umthandazo wakho cela ukuthi lapho khona mhlomo othandekayo xa umlimi ekhuluma lawe uzizwele ungazezulunya ungazezulunya ungaqali lokothi uzezulunya zizwele ukhethe uJesu utsho ukubana ilizwi lakhe lifinyelele kimi utsho ukubana ngaleso sizathu ngiyakwamukela Jesu ubhaphathizelwe kuJesu Kristu ekugcineni ube ngosindiswayo lapho khona zakunxusa ukubana ukhuleke ukhuleke uncenga uJesu xa ngikhulekayo lawo ekhuleka lapho khona asicimezeni sikhuleke lapho esikhona baba wethu osezulwini siyabonga ukubana usinika umlando omuhle umlando oseza sithole intshukuntshi yokusindiswa siyabonga ukubana usibekela sobala ukubana nxa sesivumile ukuthunywa nguwe kumele sigcwalise singene emanyatheleni akho aza kusisiza asenze siphelele phambi kobuso bakho siyabonga futhi ukuthi usinika umnxuso lokubana bonke Nkosi abavumayo lelizwi lakho abade bengakaze bakukhethe bathole ithuba lokukhetha babe ngabasindiswayo siyakhuleka ngaleli langa lalamhlanje Nkosi ukubana bazwe imithandazo yabo bahawukele ubenzele khona lokhu okwenzele abanengi ekugcineni bona bonke laba banjalo lezimuli lemdeni yakwabo bathole usindiso siyokuba khona ekhaya ezulwini nxa ususiza ngamafezulu Nkosi siyakhuleka kungabi lo yedwa otholelela ithuba lokuzwa le intshumayelo wabona le intshumayelo ongasoza sindiswe sihlawukele msindisi noma kusitsho ngomlilo siyavuma sizwele sisindiswe akulandaba ukuhlupheka komhlaba lokhu sithanda ukukucela ngenxa yegama lika Jesu Kristu ehlazi ube phansi yakhuleka amen.